Club Junta, building better Africa.
Zugabanji, Amalawi nonse, amene mukhala ku United States of America, Amalawi amene mukhala ku Canada, Amalawi amene mukhala ku Ireland, Amalawi amene muli ku China, Amalawi amene muli ku Dubai, Amalawi amene muli ku Kenya, Amalawi amene muli ku South Africa, Amalawi amene muli ku Zimbabwe, Amalawi amene muli ku Botswana, Namibia, Amalawi amene muli ku Swaziland, Amalawi konse kumene muli. Limpopo FM ndi Comrade Mtanyiwa wakhala akuyankhula kulizuzula boma, koma chifukwa cholizuzula boma anthu ena amaona ngati kuti iye akutumidwa. Ine sindimatumidwa ndi munthu, ndipo ali Mpopo sitimatumidwa ndi munthu, ndipo Limpopo simapangidwa sponsor ndi wina aliyense. Limpopo FM imazitumikira yokha. Takhala tikuyankhula komanso aponika lindo akhala akuyankhula komanso nyamata uja wa Bakiri TV wakaya akuyankhula anyamata aonse apa Limpopo akhala akuyankhula Richard Mpepo akhala akuyankhula Steve Chimwaza akhala akuyankhula a Edward Kambanje akhala akuyankhula kuzuzula za khalidwe loyipa limene kumachitika. Comrade Phiri wa Kulunzu Jonathan wakhala akuzuzula kuyankhula kuti koma mchitidwe uyu a president tatulukani kwa lero lokha tikuziwa inde munatuza Malawi kuti inuyo sinu munthu oziwa, koma kwa lero lokha taonekani ngati kuti ndinu oziwa. A president simufuna kumva dzana lodzulo lomweri timayankhula nkhani ya kulilongwe kutulusa gule wankulu kukawedza gule wankulu ndikumbweresa background ndi cholinga chonoti zikaopheze anthu. Dziwani kunena kuti inuyo you are not on risk. Risk imakhala pa anthu amene mwatumaja. Inu mmakhala muli kumanyumba kwanu mwazisekera ndi mwauza zilonda nkumakuyang'anirani, koma anthu amene apita kukapanga zopepera aja amakhala pa risk. Endi dzulodzuloli ndimayankhula kunena kuti anthu achigawo chakummwera nawonso akangokwiya dziko lisokonekera. Chifukwa cha audio imeneja MCP anapita kukakumana nduna zose za boma ndikumaka kambirana kuti kodi ulendo wa ku Southern Region tu uyende bwanji. Ernest Pambala ndi anyamata ena amene ndi kupasireni mu programu ya Nkhanga Zaona imene ndi bwere nayo full akunyamuka kubwera chigawo chakumwera akuti iwowo akafike kulichenza akaone kuti kodi kuli bwino kapena sikuli bwino. Ngati sikuli bwino ndi kuti a president sakuyenereka kupitaso chigawo chakumwera. Chimene mukuopera ndi chani? Choipa chitsata mwini chifukwa mukanakhala zoona kuti simukupanga zolakwika kuchigawo chakumwera mukanatha kupita kukapanga misonkhano yanu. Ndifuna ndipempe a Richard Chimwendo a Moses Kunkuyu anthu akumwera anditumizira uthenga akuti akukufunani mukapangise msonkhano matama cha mmapanga chigawo cha kumweracha akukufunani a Richard Chimwendo mupange msonkhano kandi ku Zingwangwa kakuna Peri kandi kuna Mchori kandi kuti anthu aku Southern Region akukufunani. Ndili ndi message imene ndatumiziridwa kumama wako kuti a Comrade Mtanyiwa mutuzire Chimwendo mutuzire Ankaka mutuzire akunkuyu abwera zapangise nsonkhano ku Blantyre blanta ya uyuyu suja amene wakala aponi kali ndo akatitieni kumatemo session andumango kala manyumba mwao pano blanta ya tamanga chimozi kunena kuti atichosera maofa sose ndi kuapitisa kulilongwe ndi cholinga chonoti akamapanga zao zotumbwa azidziwa zonoti tikapange mademonstration azitiresa nde abwera zapange misonkhano icha kunoko nafeso panopa takonzeka zimene amalawi siti kusifuna ndizomvesa kisoni chigawo cha kumama kuno gari moto imene imapita kuti izikaika maflagi pokonzekera president kubwera chigawo cha kumwera yathamangisidwa izi ndizimene zikuchitika live munzinda wa Blantyre
Josabo, come Saja with us again. You are with us, Savannah, Yamuka. You shall come on Yamu. You are with us. 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 You are with us.
Amalawi nonse akunsanje akuchikwawa kumulanje kutsholo anyama anonse akupalombe kuzomba izi ndizimene zikuchitika ku Blantyre anyamata aku Blantyre akuya takhala tikuyankhula kuti kodi takhala tikuyankhula kuti kodi naonso achigawo cha kumwera akazafika ponena kuti akuya mudziko chichitike ndichani achakwera mukudzala nkhondo makolo athu azathawira kuti azigogo athu azathawira kuti inuyo achakwera muli ndi azigogo anu muli ndi azi anti anu muli ndi azichimwene anu amene sanga kwanise kuthawa komanso simungakwanise kuatenga azibalani onse ndi kuthawa nawo kuchoka nawo mmalawi kupita maiko akunja lero taonani achakwera zimene mukupanga for the first time mudziko la malawi kukhala ndi president amene mmutu mwake simugwira amene ubongo wake wovunda for the first time kukhala ndi ulamuliro wovunda zochitisa manyazi maiko akunja akufosa kunena kuti kodi munthu amene anabadwira kuti now I can believe the history of Lazarus Chakwera ndizoona kunena kuti a Lazarus Chakwera anabadwa kwa nkusa nkoma now I can believe ndizoona panopa ndendi kukhulupirira kunena kuti achakwera abambo awo achakwera amakhala ku South Africa anali mchona ku South Africa panopa I can believe mwana amene amabadwa ndi makolo onse amakhala ndi khalidwe labwino amamva zonena chifukwa amakhala atakulisidwa ndi khalidwe labwino mwana amene amabadwa ndi kukula ndi kholo limodzi simafuta kunena kuti khalidwe lake likhale labwino koma sizi kuthandauza kunena kuti ndi onse amene abadwa ndi kukula ndi kholo limozi makhalidwe yawo ali ngati achakwera now it's true anthu amene munanditumizira history achakwera kuchoka kwa nkusa nkhoma now I can believe now I can tell kunena kuti it's true komanso si onse amene abadwa kwa kolo limodzi zochitika zawo ndi kukhala za nzeru ena mapanga sozopulukira ndi chifukwa chake tikuona a Richard Chimwendo Banda akuatuma anthu ndi kumapanga zinthu zimenezi dziko lathu likupita kuti a Malawi dziko lathu likupita kuti a Chakwera takhala ndi abakiri mulusi sitinaone nyasi ngatizi takhala ndi malembingwa mtalika sitinaone nyasi ngatizi anthu nkumathamangisana kuti muzipita komweko kuno msabwere sitinazione they were preaching peace akapita pa msonkhano abakiri he was preaching peace Achakwera, you are failing to preach about peace, but you were a preacher. What type of a preacher you were? So chidi samanyazi. Maiko akunja kungoseka. Kunena kuti dziko limene Nkhanga muli president koma mulibe president. Dziko akulamula ndi Chigawenga. And I can't believe kunena kuti munthu amene amatchedwa kunena kuti ndi mbusa angapange dziko la Malawi ndi kukhala dziko la anthu azikwanje. Lero mupotekesa ana haini yake madriver amene ananyamula gari moto imeneyi akuendesa gari moto imeneyi osalakwa ndi osalakwa akugwira ntchito koma akuoneka ola kuisa chifukwa chonoti akukatumikira ntchito imene yatumidwa ndi munthu amene amalau sakumfuna opposition dzulo ndinayankhula ndaonanso aponi kalindo ayankhula kunena kuti you need to boycott this registration ziyambe zaimakai tilu amabungu ena akunja alowelele ndipo tionesese kunena kuti kalembera apangike mwanomo mmene zimapangikira and everywhere aame atuluke akakhale akachite monitor kaya anthu akupanga zionesero tikufuna aame atuluke akayang'anire anthu ama demonstrator aame mmatuluka nthawi yapita mtalika where are you now where are you asilikali akwa muzu barracks asilikali akobe barracks where are you now mmatuluka munyinji munthawi ya pito mtalika munthu amene sana lakwe munthu amene sana auze anthu kunena kuti tengani chikwanje ka kapeni anthu mulamukira asilikali pito mtalika now where are you you are sleeping mufuna dziko la Malawi lionongeke dziko la Malawi lionongeke ngati muli basilikali pointi imene yafika ya Malawi ndifuna ndikuzeni asilikali aku Mozambique mposafuta kulowa kuti panga attack chifukwa asilikali athu they are sleeping they don't know what they are doing amalawi akase ngati asilikali palibe I can't talk about police a police ali ngati a security azironda amene akulondera mwamwenye mulimbi they can't do anything umboni taupeza kulilongwe kucha a police kumatenga matie gasi ndi kumapasa anyamata kwa nsundu
Chosabo kwama saja kwera saja iwe yawe yaso pano nyamula isa kamo yawe kera mabila ji sula na ija kwera ko sula na ija kwera ko ji sula na ija sula na ija kwera ko sula na ija kwera ko mari susa ji ayo isa ji isa kamo yawe ayo nyama mwele nyumba kwa samalisa samalisa ji
Dr.
Dr. Bakilimozi, my Joe Panda, Peter Mtarika, you need to sit down and discuss all these things. We Malawians, we don't want war in our country. Whosoever is planning to bring war in our country, he must go out from the country. He must leave Malawians to live freely the way they were living before. We were thinking that the Chewa, when they will come, Achiti Samanyasi Arome, Kuti Arome, Munale Pera Kula Murazikori. Look us. Instead of becoming the good example, now you are bringing the war in the country. We can't tolerate it. We can't tolerate it. This is very bad. This is very bad. Lazarus Chakwera, are you having a humanity? Are you having humanity, Mr. President? Or you are covered with bad spirit? You need deliverance? Abusa Nyirenda, look what is happening with your friends. We can't tolerate this. We can't tolerate this. We got children. Where they will call these innocent children? We got grandmothers. We got grandfathers. Our mothers, they are old. They can't manage to run. I have been saying, in other areas also, there is some other Dala Kadulas. There is the Munlos. There is the Sisitos. It's not like only Lilongwe. It's the one who is keeping the thugs. Now look what is happening in our country. Very shameful to our president, Lazarus Chakwera. I can't believe a person who went to school to learn about Bible, the living thing, now is the person who chose himself to fight for his own people. Oh, shame. Richard Chimendo Akuku Pusisan in Nkuma Vomera. Who don't know Kunelo Richard Chimendo in the Moromi? Amalawi Timalembekezera Kunelo Kuti Pano Amina Awandabusa Achewa Tuone Kuti Zikarabanji. Zochiti Samanyazi. Zochiti Samanyazi. Tikati Zochiti Samanyazi. Zochiti Samanyazi. That's why everywhere you go, people, they are not interested in you. You are forcing yourself. And we don't need you. We don't need Lazarus Chakwera in our country to rule the country. We don't need him. We don't need Lazarus Chakwera. He must go. Why you want to kill people? Why you want to kill people? Lazarus Chakwera, wherever you are, United Nations, you must hear Malawians, they are crying day and night. We don't need Lazarus Chakwera. And we want our election to be free and fair. We don't want to see pangas. We don't want to see nyaus. Mafumu amene maikira kumbuyo achimwendo mkumakanena kuti bwanji zadambwe chihana. Look now what is happening. Achifu lukwa kukasungu. Look what is happening. Anthu amakunyengani lero taonani zimene zikuchitika. Sikulina azakhala ali mwana wanu ataminyedwa ndi chikwanje chicha. How how you will feel. Achifu lukwa. No. Mafumu mukwendeleka kudzuka, mukwendeleka kudzudzula. Amabungwe nonsa amene madima human rights chan, mukwendeleka kudzuka. Fearing which all the offices must be closed because nchito yake sikuoneka ya human rights. Amalawa kufutika.
Munani ndine Comrade Mtanyiwa Chigawi Chaku Mamawa pari Mpopo FM. Tukumananso mprogramu yatu ichati maicha Nkhanga Zaona. Ndikufundeni zabwino zonse achinyamata nonse musaonese mkwiyo ochuluka kwambiri. Mkwiyo umene mwaonesa wakwana. Waonesa alazala sichakwera kunena kuti anthu enanso amathaso kukwiya. Musapangeso china chilichonse nonse aku Southern Region. Warning imene mwapereka ija IMCP ngati ali anzero. Tionaso poti tikupita kulilongwe kwonko tili ndizo chitika. Nde kukakango tulukaso zinyawo zija, kukakango tulukaso zina zija. Nde tizaimba maberi kuti Malawi anthu andosamva. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM.
This nation, you must man of peace and love.
Club Junta, building better Africa.